haysto indhuhu meel ku dogsada ayaan u daneeyay maanto dadaal weyn ugu jiraaye allow darajee dhukayga dadaal weyn ugu jiraaye allow darajee dhukayga Waa ku ducaynaa